partners, guidance of triple M community can create their own multi-level structures and get a bonus from each of the donation of every participant in their structure. This is a multi-level bonus. Thus, a manager can have his own leader whose rank is higher than him. Manager's bonus varies depending on the level you are in the structure. So laba fethu ama guidance bonus kutholakala abo abantu abalethayo kwi community uba invite. Kwenzeka kanje. Mina njengoba ngizoletha wena imali uzoyithola lapho uzotshengisa i-structure ukuthi senzeka kanjani. Akwenzeki la ukuthi u-invite umuntu ekugcineni ungatholi lutho. Umuntu okulethile wafaka imali khona into oyithola. So kuyahluka kuma-guiders ama-manager. Because kuma kanje abantu bokuqala abo first level labantu njengoba kuthiwa from first level. So abantu abalethwa yimini uma befaka imali zolinganisa njengokuthi uma ufaka 1,000 njengoba ulethwe yimina la, so ngizothola 5% mina waloyo 1,000 okuwumalini it's about 50 rand. So kunemali engizoyithola. So ukuphuthala kwakho la uletha abantu ikona okwenza ukuthi nawe uqhubeke futhi lokhu kutholile amabhonasi. Bese kuthi njengoba mina ngilethe wena la ngathi ngena wafaka nemali nami ngawuthola 5%, abantu abazobe beletha kwena mina kubona ngizobe sengithola u-3%. Umuntu olethe wena ngizobe sengithola 3% mina uma efaka imali. Nawe uzokuchazela ukuthi uyithola kanjani. Bese kuthi olethwe ilo olethe wena phinde uthole 1% wale mali lesuke ifakwe lowo muntu osuke ejoyinile kwi-community. Kanjalo abantu olokhu ebelethiwe ilokhu ekuncipha ne-percent olutholayo. So abanye abantu baye babuze ukuthi mhlampe ngizokwenzeka yini ukuthi mengifake abantu njengabonakali ukuthi bafakwe yimeni babhalise ngenye indlela. Ingakho kubalulekile ukuthi umuntu osuke umlethile la from-invite angene ngaphansi kwe-link yakho noma umusumise register afake i-email address le nawe orejiste ngayo ka-triple M ukuze ukwazi ukuthi mese faka naye ese-PH ngaleyo ndlela PH ngayo ukwazi ukuthi uthole i-bonus nawe. Kukhona mhlawumpe ongacaciseleki kulento engiyichazayo mhlawumpe onombuzo?
Ngikubuze mina mfethu.
Yeah.
Manje uma ungayona i-guide uyayithola i-bonus.
Ya uyakwazi ukwathola ama-referral bonus. Lapho-ke uma abantu basuke beletho wena njengoba ungayona i-guide buthola 10%. So let's say u-invite uSpiso umu-invite afa ku-10,000 wenza uthola 10% walo 10,000 rand okuwumalini oku-1,000. So let's say ukukhuthala kwakho let's say uzo-invite mhlawumpe abantu abo-10 lelinganisa. Mhlampe lanto ba-invite-a uyazi ukuthi nawo vele bazokhuthala ekutheni ba-invite abanye. So wena njengoba invite-a le-PH abekhipha le mali le asuke mese-PH ngoba vele registwa mali ngizanga ngazi noma bacaciselekile ndaba sanda ukufika manje ukuthi ukurejista urejista mali asiqhubeke kule ya-10%. So wena kula bantu labo suke uba-invite-ile uzolokhu uthola 10% each and every time befakile imali. Ayikho indawo futhi la sengenze ukuchaza nala abanye abafisade bengazwanga. Akukho la ka-triple M othola khona kune-account. U-triple M awuyona ibhenki, u-triple M awunayi-central account.